Registration, my membership. Because ODM in your kumba, then you could, then you say, then you too, you know, go pay. And you're only Kijani or Donji. Because Kijani, you know, you can't even live by and say, Cham. And when Kijana Kavijana wants to be in Pagaboro, Donji, ODM Chalaura. Never. Kuna ngao ni tiki yaka ngao ya ito manji yika gigi wachama ya mtuo ala ya mwako pina yuwaka mpina ngao koko uvondio kibidi yuwa yikoko awa wachi mwani yanka yaka anki kisi mwudu koko mwuko koko mwudu kucha yiko mwuzo tuwa wachi mwini yuwa sebe doki policy and education. The community himself was one of the people who now contribute extensively with my education. Can anyone blame us of Kenya? Maybe you are here with my education. Education is short and until you are Kenya. Can you talk about education vis-a-vis devolution? Many things you know, we are not about devolution of education. Tomorrow we give you a lot. Many of you can education for the reform to not the poor though. Come when you call it out, or education of the reform to give it pingo. Can you give it over to put it take care of my mother pay watch my devolution? When you're going to watch my education, you could evolve. When you're going to say, you're going to be saying, could you make any of you get a car? Kwa kanya nisi ya mwoko na nchi kama ni chenda kwa licha hini. Kani wadanyo kati ya mwini kwenye mayanga. Mwako kino ligini, niye ni simba. Simba matopo gini poko. Simba kene matoe poko ni. Mwini otopo huko. Mwini mayanga sabi ya mwini kakini sabi ya state fast. Mwini kwa 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 k the governor. Kwanu wanu wanda ukonye muna yose ya ka. Nusembe yimu. Mutembei yi kwanu. Yi kwanu.
Aye baba.
Dumi yi tine bari. Aye. Kwanu umejikitua anga amora kenya. Kabiru thiwaka. Kaya thiwaka yi rungu yi rungu tegunu kama. Aye.